executive mayor ne ke thake re nna lo wena re dumalane gore mongwe le mongwe a tse tsela gagwe
yes fela seo ga se reye gore nka palelwa ke go tla go a gola
o nka golela
gore leano la gagwe le dirile and that sabage o ko trongong ka lebaka la gago
a ke re orile leano laka le ka se dire
yeah well I was wrong congrats eh
so akanya gore go fedile ka maweke ne
e le go wena o akanya gore ga itse go fele
quinton ke ga kae maweke a tsena ka prison a tsena ka kgolegelo mme a tswa gape
nna se ke se ratang ke gore fa a isitswe ko wena a ya sebaka
gore wena ga o ikalela go dira sepe fela go nthusa mo ntweng e ne
ntwa ga go tlhole go na le ntwa fa bamphile
quinton ke gona fa ntwa e simolola
ntwa ena ke ikaelelang go e simolola ke ya go tsosolosa seriti le serodumo same ke boe le maemo a ka a kgwebo period
kore mo go wena ke business as usual ne
yep and ke akanya gore le mo go wena go nne fela yalo boa o nne bamphile yo re mo itseng o se ka latlhegelwa ke bowena ka lebaka la death savage bamphile
maweke ga a tle go inela bonolo yalo quinton
ka re I'm done ka maweke
sebe sa phiri ke gore ene ke gona fa a simolola
o tla simolola e le esi
no wait quinton go ira tseng ka wena
oh ke sa baebile hijack mafelo a beke then ka lusa diino darkest africa
batho ba ba ntsentseng ka fa ke bone ba tlileng go nkitsa ka fa sia
ba go ntsha jang le bone ba go tsentseng ra
no ska tshwenyega wena
ga gona gore re ka se tshwenyege o feditse mafelo a beke ka fa le jaanong o gana go ya gae
mme gae gone ke tlile go
oleng kana golo ka fa ga go a siamela motho wa dingwaga tsa gago
siana a nna le wena ne re sa bue ka majola malobanyana fela fa
o batla go ntha gore go tshwara ga gago e ne e le leano la gore o kgone go atinetsa majola ka ofi le wena
wa bona go tshwara ga ka e ne e le modimo a utlwa dithapelo tsaka tsa rona siana majola otlile go utlwa ka letlhano ka fa except for you
plus ke a utlwa gore ba mpuapua ka ntle ka go basimanyana bo ltk ba re ke wele ha ke batla go ba bontsha gore ma week is back
e ban oriana
siana
okay fela a go na le sengwe se nnang ka se dirang go go thusa
eya tle siana ke kopa o nkele ko go bishopo kwa o mo kope gore a tle go mpona
no ke tla dira yalo gona bothata
danke danke
ako mpolele
ya
go tsamega jang ka projeke ya ga majola
yong kudi ya tsela ya re le kafa o itirile matšhonisa
e banna kore ka lašane go teng majola e tshela botsholela jo bo tobetsegang go siamela go monate mogee
monna we mme bo ka se tswelele pele sebaka ke exe exe for yo o ntsaya jang mogatso
o ne a ntse a sena pharologane go fitlhela bamphile a pateletsa go mmona ba re ile a tsiboga le fa e ne e se go kalokalo tota
e le gore goreng a pateleditse
mme kana tota ke ne ke laetse bookelo gore ba seka ba letlelela ope go tsena mmona
bona motlogela a tsene
goreng
sa ntlha siana a kere o fetsa go mpolelela gore go nnile le pharologano fa bamphile a sena go pateletsa go mmone so motlogele a mmone go mo tlhatsoga
sa bobedi
sa bobedi sera sa gago wa siriana siana a kere o selenela ga o tshwane le wena
o koro ga tla go ntha gore mitsang ja ga tsholi
ga tsholi thupa dase
ke
ne nna be kwa siriana
ore
bampi o itse bile ne ke setse ke go tlhafalla
ke nna o kitlile fela ka ke gore ile ka re ke tla
okay so wa kantse ka proposal yaka
ya ke akantse ka yona
and
ke na le boikgethelo mare mawiki
no o na le thopo tse pedi fela bampi go tsena wena ka prison or go tsena the fool
wena o kry-a
man go bona the fool apere foro ya mo prison mo o itse kare ke a mmona ba mosegetse sutunyana kere ke mo tshwenyana le disutu
a ke gona go tlhara
o itse the fool o ntemositse sengwe o ntemositse gore ke na le bokoa bampi
bokoa ne ba go kgerisa batho
jwa gore ke a go rata
o itse gore ke mmaoke
ya
fa e le gore o akanya gore ke tlo boelana le wena aa le bala pa
mme le fa o sa boelane le nna ha fela the fool a le mo prison mo ke tlabe ke bone se ke se batlang akere
so e tlo bereka yang kgane
good question sengwe le sengwe se se maswe se nna le wena re se diraneng re rwesa the fool molato wa so
sengwe le sengwe
le ka nna ra re ke ene a go pateleditseng gore o leke go mpola fa a fetsa a ba isa diritibatsi ko kerekeng gore go nagane gore ke nna e se
a batla gore ke bue maaka mawiki
mampile wena e ka re wa lebala gore ke fa ka lebaka la maaka a gago gale tlhopho ke ya gago nnete kgotsa maaka mo o itse gore fa o gana go bua maakanyana a masweno le nna ke tla bua nnete mme tla bona gore a nnete a pholosa jaaka go buiwa kgotsa jang
yane
tshwantse re buang wena tema ga
no a se sepe fela se se kalo o santse a sa batle go tswa ko prison re buile gape le ka phage go teng majola
ke tshepa gore ga le akanye go bolaya majola
no ga o busa ka chaka o swaka chaka ke
mara go mara time a ka se bolaye majola ba tlo go lema gore ke ene ka ntle nagana ya mario re mo re leng teng mo a re le batla go 'ira dilo tse dingwe gape tse re sa naganang ditlamorago tsa teng le akanyang ya ngwena le time la gago
wa itse mabano no mpolelela gore mapitu mo melemo
aa o seka bankentsha mo lebakeng o seka bankentsha mo lebakeng ke go boleletse gore ga ke batle ngwana nna ga ke matle
boshomane bana ke mpho e tswang
ko modimong yes ke a itse mare nna ke go boleletse gore ga ke ready
a wa itse gore ke batho ba le ka ba batlang go nna le bana mme basadi ba bona ba gala
nna a re wa e ke re o nna personal ka kganyana braka
ese mona lese ga batle re nna le ngwana
a ke lwana lebaka le direng go tshiteleo
ya o ka nna a rialo
sonyatsi ya go yone e dumetse go 'irela ngwana
ke kopa re tswe mo kganyeng tsa bana le baimana
he batho
re na le mathata mo malapeng
ka ra mme
ra rona o mo prisonile
kwena o nkentsitse mo kganyeng ya lethaema o ntsenya mo kganyeng ya baimana yaanong o batla re tswe mo go one gape ntse e le wena
boshomane ke rile re tswe mo kganyeng e wa kere
nna re go na le sengwe se sa mpolele le sone gotman
jaaka eng
ne wa ndocha man
ke go docha eng boshomane eng
no kganya ngwana e go tlatsa bogale wa e go tlatsa bogale yana
a kere ke rile ka re re tswe mo dikganyeng tseo tsa bana tsa baimana tsa entsaentsaeng a kere ke rile re tswe mo mathata a gago ke eng ka nte
se ka ba ntha ya gore o emisitse tonic